byanditse mu bwirizwa nshingiro ry'Uburundi mu ngingo ya 40 bikandikwa no mu yandi masezerano mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono ashigwa mu bwirizwa nshingiro kubahirizwa uko nyene biciye mu ngingo ya 19 y'ibwirizwa nshingiro. Nta mupolisi rero avuga ngo hari naka ngo bareze none ngo acavuga ngo uyo niwe yakoze icaha. Akenshi ivyo biriko biraba hashobora kuba harimo intumbero naho kumbura ibitabo iminsi yose ariko yo guhuvya amatohoza. Jane niyo banke yibwe vyari bigize iminsi yivugirwa mu ntamatama. Banke n'ikintu gihambaye mu bintu bijanye no gutunze bw'igihugu bunageze ahatemba. Biratangaje ko uwo mwanya waheze atakivugwa bigaca ku buhinga bwa none. Ubu bagaca baza kwerekana abantu mu kumenya imanza zarangiye zaraheze ku no mu nzego ziyungururizo na zagasambura amanza. Ibyo twarabibonye mu minsi yahera aho hishwe ababikira abapolisi bamwe ariko bavuga ati twaratumwe na banaka turabica. Igipolisi kigaca cihutira kwerekana umuntu adakomeye mu mutwe. Murabona n'ubu yaciye apfungwa mu Burundi ingene ibintu bigenda murabizi. Ubutungane ntibwigenga. Umucamanza mu guca urubanza arinda kubaza umupolisi ari naho arinda no kubaza n'imbonerakure. Umupolisi rero yamaze kumubarira icyo yiyumvira, icyo naco ntigihinduka kuko abacamanza basigaye ari nk'abakozi batamikwa iryo bavugwa bagategekwa ingingo bafata. Itegeko rero ni nk'uko bamaze kurironka. Ariko byari byiza yuko haba amatohoza meza mu muco abantu babikoze bakazomenyekana hageze. Mu ngingo ya 91 y'igitabo mpanabyaha cy'u Burundi bavuga yuko gushira ku mugaragaro umuntu yagiriwe n'icaha biba mu gihe urubanza rwaheze umucamanza wenyine akabona ko bikenewe canke akagira uwabisavye bagaheza bakabicisha mu binyamakuru canke bakabicisha mu bundi buryo bwo kumenyesha makuru. Iyo rero nico bita ni peine complémentaire no kuvuga yuko ni kindi gihana aba yaciriwe na sentare kugira ngo batebe aho bamwararaza bakamwerekana ahantu hose. Ivyo rero siko vyagenze no kuvuga intumbero yavyo kumbure bo barayizi ariko ni ingendo itandukanye n'amategeko ihonyanga gateka kazi na muntu.